nyuti nundi mbundira mbonitse nyundi noti wona mwari ndimi munongo nishamisa makandida kupfanga lekare ndichiri mudumbura mai wangu nemazuva angu makato averenga mwari na ishe wangu tenzi chiramba kusakara mamuri ndawana zvose handichina kumwe bukira nyoro rakamera kubva paivhura kaoma muvambi nemukwanisi wekutenda kwangu ndimi mwari
Papa.